Okay.
Okay.
Ma, it's not cool.
Hey, I'm going to go to the house. I'm going to family. Mm.
Yeah.
Vusi,
just tell her. Mtshele ongizomtshela ngokwami. Tell her or I will.
King. King.
Bua man. Batula ringner. Kasi senta ta khona se batle. Kore nka ba le disappointed mo wena gore.
Oh. Jale. Nhlalo setse yo re fitlile jwa mmona. Mo. Mo. Eh? Ka tsela ena ke bona nka yana ntate wa tshela bitleng la ha yo tsheiswa gore o nketsa ke khuname o ke fumane chelte. Ai ke sotlhile ke letse.
Really? Are you playing the victim? O qaba ngothi mina ngifila kanjani? Ungithitha njenge insurance policy.
O fila kanjani? How's about a few zeros richer?
Hey wena, ga se ka mokgwa ke go rutileng ka teng wena. Go rutla treata mosadi ya ka currency. Yo, wena ke wena.
You mean same way my father did?
Ga se sena se batla.
O na batla eng he?
O na nagana gore o etse o tla tsoga wa realize gore.
Ke realize eng? Ha? Ke realize eng?
Hai, nagale. A re tswe mo yone eo. Fela ke gore le disappointile lona le babeshi. La tsa so sentle fela na la se reduce ho itse la se nyenyefatsa to a legal obligation. You are ebana ke lona. Hi, congratulations.
Ke xolisa ma.
Wa itse ho nka ketsa ke go bona. Fela gore lona le babedi legal ketse. You are, I hope it's worth it.
Sho. Kansile. Bekungamelang sikhulumele manga. And I am tired. Ngikhathele ukukhuluma mama sokuzokutshela iqiniso uVusi ngiyamthanda. We made romantic beautiful love. Yena ungiphatha ngathi akwenzekanga lutho phakathi kwami naye. Ungiphatha ngathi angisi next kuye.
Uhappy yena wena? Akere wabona? Yo tsakho.